ndongeye kubakaze mu kiganiro cyacu impamba y'umunsi. Ndabasaba kugira subscribe kugira ngo mushikire mwarahezagiwe cyane. Hanyuma uyu munsi turagiye kuganira mbega ni Kuberiki Imana irekura intambara zikatubako. Kuberiki kandi ari Imana idukunda, kandi ari Imana itubabaye, Kuberiki ni ibyo bintu birekura. Ikintu cya mbere gituma Imana irekura intambara ni ukugira twihane. Ashobora kwijajara ukabona ibintu byose bimeze neza, ukabona by'ukuri byose n'amahoro, ugaca wijajara ugaca wibera mu byaha. Iyo Imana rero ibonye bimeze uko, irashobora kurekura ikibazo, irashobora kurekura ikintu gikora ku mutima wawe, ugaca wihana. Bino bintu rero ko bibaye oya, ntegereza kwihana. Uwo ni umuco wa mbere, Imana ishobora kurekura intambara. Ikindi gihe cya kabiri, Imana ishobora kurekura intambara kugira dukomere. Kugira dukomere. Muri uyu muco wo gukomera, tugomba twige ibintu bituma umwana w'umuntu akomera. Ntushobora gukomera udasenga. Imana ishobora kumenya ati yo kami kugira ndamukomeze, kugira ndamwigishe gusenga, kugira reka ndamucishe muri bino bibazo. Wagenda kwisuzuma ugasanga by'ukuri nta byaha byotuma Imana yorekura izo ntambara, ukavuga ati rero hari ibintu igomba inyigishe. Wagenda kuraba ukavuga ati by'ukuri jewe ni zino ntambara Kuberiki zije, ukisuzuma ukishyira ku rutonde ukaraba. Ugataha rero haraje ikintu. Umuco wa mbere twavuze yuko ari kubera ishaka ko twihana. Ubundi muco wa kabiri kugira dukomere. Muri uku gukomera rero tugomba twiga ikintu. Icya mbere, Imana irashobora kurekura intambara kugira ngo ikwigishe gusenga. Imana irashobora kurekura intambara kugira ngo ikwigishe gusenga. Warijajaye ntugisenga. Hari warafata ibifungo by'iminsi ibiri kugira ngo usenge, Imana igukomeze, Imana ikugirire neza, Imana ibyo bihe ubiheruka cya gihe wari mu ntambara. Ariko mu gihe ufise amahoro, umuntu akubwiye ngo ufate dejo nsengere iki ko mbona byose bimeze neza. Ariko birakwiye yuko no mu gihe turi amahoro twambara ibigwanishwa bikwiye ngo amasengesho afatanije no kwisonzesha agira ikimazi mu gihe cyayo. Amen. Muri kino gihe rero biradusaba yuko no mu gihe turi amahoro, no mu gihe atanambara tubona, dufataye amasengesho afatanije no kwisonzesha. Mbega ibyo ubu bibuka, ntuzorindire wamaze gushika ku rugamba aba ariho ubikora. Imana idufashe cyane. Ikindi kintu cya kabiri muri rano matire yo gukomera kugira ngo Imana itwigishe kwihangana. Hari abantu usanga kwihangana bidahari, ariko Imana ikavuga ati reka ndamucishe mu rugamba kandi ndamwigishe ingene azobyihanganiramo. Yamaze gusenga, uba arazi gusenga, reka rero ndamwigishe kwihangana. Imana idufashe cyane. Birakwiye yuko tunasenga n'Imana iduhe kwihangana tutaraca mu ntambara kugira ngo ntitwazicamo inzobe zatuye. Umuntu arabishoboye. Twibuke Yobu. Yobu yarihanganye mu gihe ciwe, abana bapfiriye rimwe, ibyo yari afise byagiriye rimwe, ariko ntibyatumye aheba Imana. Hari ibintu ducamo kugira ngo Imana itwigishe kwihangana. Imana yari imuzi Yobu ati uyu ndamuzi n'umusavyi wanje, ndabizi nazomva ko azihangana. Hari intambara ducamo kugira ngo zitwigishe kwihangana. Ikindi naco kugira ngo itwigishe kugwana intambara neza. Muri kuno kugwana intambara neza rero, hari igihe Imana iba ishaka kwigisha kugwana uri wenyine. urazi yuko ni waca mu kibazo kanaka akazi kabuze umwana wawe yagiye wahwanye n'ikibazo cyo kwitwifuzi wahwanye n'ikibazo cy'ufakazi wahwanye n'ikibazo wahomvye byo n'ibintu bikomeye kandi bigoye kumva ariko Imana ikacikwigisha kugwana intambara neza ikakwigisha kuburi wenyene baba ndi mbere wanaziga yuko bo gutabara nihagire n'umwazi ikakwigisha pe ikavuga ati nzokwigisha ireka nzobana nawe ireka ndakunze ikabikwigisha kuburi wenyene ikakureka bose bakakuvako hari intambara wigeze gucamwo nisanga uri wenyene urarindira babandi kubaza kugufasha urababura hakagira nige ngo mbega mana kweki aba bataje ariko Imana yari ibinzi irishaka kugumura wenyine kugira ngo n'igihe uzotabagwa ntibazovuge ngo nibo bagufashije ni ku Imana imeze ibishaka igaragaza ugukora kwayo bazovuga ati ukuntu umuntu yatabawe n'Imana rega iyo baza kukuba hafi uno munsi waba ariko barigina intsinzi yawe iyo baza kugusengera iyo baza kugutabara iyo baza bari kuva ngwerega ayo majambo ngwerega Imana hari kivuga ngo ngomba ndagucisha ahantu uzoba uri wenyene na Yobu abagenzi biwe baramuvuye umugore amubwira ngo tuka Imana upfe uveho bisigwa ngo yaragwa intambara wenyine kuzurwambirira kandi bisigwa ngo yaragwa intambara nziza kandi ayigwa nari wenyine bisigura ngo na wewe nturuwambere hari abatwitangiye imbere kandi bagwanye intambara neza kandi intambara barayinesheje izo ntambara zo gwana twenyine ziragoye kuravye nabi uracumurira uravuga ngo naka kubera iki atahabaye ariko aho data na mama tuba Yesu arahari kugira ngo akugirire neza mu ntambara uri kuragwana hariho imicibi hari intambara yo kugira ngo twihane ibyaha hariho n'izindi kugira ngo dukomere mu gukomera kugira Imana itwigishe gusenga itwigishe kwihangana itwigishe no kugwana intambara za twenyine amen mbega mu ntambara umaze iminsi ucamo ubona uri mu ntambara iziye ni wasanga ari kugira ngo wihane ibyaha fukama hamagara Imana hamagara amaraso ya Yesu arahari kugira ngo akweze amen ni wasanga nawe ari kugira ngo ukomere man hamagara mwami fasha aho nijajaye mfasha yo unyaruke tobana nawe hanyuma twige no kwiyakira mu gihe twisanze twenyine nta kibi Imana itakizi niyakureka ngo ntacyatugerageje atari cyo nashobora kwihanganira bisigura ngo iramutse kuri kigeragezo iramutse kuri intambara ibizi yuko uzobishobora iyo umwizigirwa wayo irazi yuko uzoharengana ahantu naho nakatoza irabizi yuko uzoharengana amahoro amen ikindi kintu ngomba guherezako hari igihe ibigomba kwigisha babantu bahora witukara abagenzi bo hafi ikwigisha yuko ari ubudahemuka ari umwe guza umudahemuka ari umwe ikwigisha kuko hari igihe tutamenya hari igihe uvuga ngo naka nashobora guhinduka oya umwizigirwa ni Kristo kuko turi abantu twambaye inyama uyu mubiri ni umubiri w'inyama n'amaraso bisigwa ngo umwizigirwa ni umwe umaze kumenya ko ari umwizigirwa ari umwe bisigwa ngo ntiwidoga erega nawe wotegwa hari abari bakwize yuko wo batabara mugabo utatabaye kubera Imana itabishatse kubatabara amen reka dusenge Imana mu ntambara uri kuracamwo urabe ati mbega hano hantu igihaze nikihe hanyuma usabe inkomezi hanyuma nawe uguwe neza kino gihe utari mu ntambara ntiwijajare nturindire gusenga ngo nuko ibibazo bije oya ntiwijajare ndakwinginze ntiwijajare yihamagare nahuguwe neza ugifise ivyurya abana bawe bagikwiye umugabo agihari umugore agihari senga usabura unzitiro ati mwami nzigamira abana nzigamira uruvyaro nzigamira urugo ntuze wibuke ku rusenga ruko rwayangaye oya fata amasengesho y'iminsi ibiri wiyirinze uje imbere y'Imana usaba amavuta usaba ukwihangana gushasha atari uko ngo wahuye n'intambara Imana irahari kugira ngo ikugirire neza ntuze wibuke kubisaba ari uko wamaze guterwa Mwami Yesu abaha umugisha reka dusenge Imana ku bwa rino jambo Mana turagushimiye amajambo yawe ni meza aratwigishije igihe cyose twaciye mu ntambara ari bidusaba kwihana twihane abiridusaba mwami gukomera twitege gukomera ariko mwami n'abaguwe neza ntibijajare bagirire neza urakoze ni mu izina rya Yesu senze ibi amen mwari kumwe na Kamikazi rino jambo hari icyo rigusigiye umutima wawe ndagusabye ugire ko mate ngaho hasi ari kibazo cyangwa ari icyo woterera kugira ngo twagure ubwami andika ngaho nanjye ndahari kugira ndabishure mwaraheza giho